Reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza, ukomeza kugenda ubana nanjye uri ahantu hatandukanye ku makuru ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Abanywanyi mugenda mudutera iteka, mutwereka ko mubana natwe muri mu gihugu cy'u Burundi. Nkomeze kugenda ndabifuriza kugira ibihe byiza ku makuru menshi n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Wewe wafyonze subscribe, ndagushimiye cyane. Nawe utarayifyonda igihe iki kugira ngo uyifyonde, tuje dukomeza kubana ku makuru agiye atandukanye. Abanywanyi mugenda mutwereka ko mubana natwe muri mu Rwanda, nkomeze kubifuriza kugira ibihe byiza cyane. Ni byinshi bari kugenda bigaruka ku masaha nk'aya ngaya mura aka akanya tuba tuvugana. Nagira ngo tugarukwe kuri byinshi biri kuvugwa muri Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo, ariko tutirengagije n'ibiri kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi. Aka akanya biri kuvugwa tugenda dusumira ku masoko agiye atandukanye hariya i Bujumbura, nuko babagwanyi abasoda amajana 272 banze kugwana ku ruhande rwa FARDC, basabiwe igihano c'urupfu. Nkuko bigenda bituruka ku masoko agiye atandukanye hariya i Burundi mu Rumonge, nuko abasirikare b'abarundi 272 banse gufasha FARDC kugwanya M23 basabiye gufunga ubuzima bwose. Hararangijwe kuri uyu wa gatatu imburano no gusabira ibi, kuri uyu wa gatanu imburano no gusabira ibihano ku rugero rwa kabiri rw'iyungururizo mu rubanza rw'abasirikare 272 b'Abarundi abanse kuja kugwana ku ruhande rw'ingabo za FARDC zigwanya M23. Icariho n'umushikiriza manza yabasabiye umunyororo wo guherayo. Ingingo ya sentare yungururizo izotangazwa, izotangaza yatevye kwa 30 kigarama uza. Mu minsi 24 abacamanza batatu bo muri santare ya gisirikare barumvirije umwe abasirikare 272 ba FDNB ingabo z'u Burundi ababuruburanira n'ababagiriza. Nka kurya nyene vyari mu rwego rwa mbere, abo bagirizwa n'abababuranira bariyamirije ivyo bagirizwa basaba ko barekugwa. Abajenerali babiri bo mu ngabo z'u Burundi baraje kwagiriza abasirikare muri urwo rubanza rw'iyungururizo runyaruka rwabereye mu ibohero rukuru rya Rumonge rizwi ku izina rya Murembwe. Mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu, aba bafungwa bararonse umwanya uhagije wo kwisigura. Igice kimwe cyabo cyarafashijwe n'abababuranira. Kuri uyu wa gatanu icariho cy'umushikiriza manza wa Repubulika yabasabiye gufunga ubuzima bwabo bwose. Abo basirikare n'abababuranira bo ahubwo basabye abacamanza kubeza. Senare yungurizo izotangaza ingingo yayo hatarenze igenekerezo rya 30 kigarama, niko senare yatangaje. Ku makuru menshi ari kugenda avugwa, nagira ngo tugaruke kuri byinshi noneho bifite bihuriye n'u Burundi, ariko bigaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Uvira intambara y'inshasha hagati ya FARDC n'umugwi witwaje ibigwanisho rwigwaneho zatumye abanyagihugu 1,000,000 batizabo. Intambara hagati y'ingabo za FARDC, izi zikaba ari ingabo z'igihugu za Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo, n'umuhari witwaje ibigwanisho twirwaneho muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu buseruko bwa Kongo, zatumye abanyagihugu 1,000,000 bahunga ingo zabo. Twirwaneho igizwe n'abanyagihugu mu muryango w'abanyamurenge. Abungere benshi bo muri uwo muryango baratewe n'abasirikare bo muri ako karere bafatanije n'abasirikare ba Kongo. Baciye babanyaga amatungo yabo yose, bica inka zabo imbere yo kubafunga. Intambara yatanguye kuwa 28 munyonyo muri teritwari nyine ya ikaba yaramaze iminsi 2 na karere ka Karinga kakozwe ko cyane kari muri teritwari ya Mwenga, ni mu ntara ya Kivu y'Ubumanuko mu buseruko bwa Kongo. Nkuko bivugwa na Sebikamiro Rwaganje, umwe mu bajeje intwaro ikaringa iyo ntambara yatanguye ijya abasirikare ba FARDC batera ikirindiro cy'abagwanyi batwirwaneho kiri karingi, yabwiye Sosiyete Media Burundi atabo basirikare bavuye imikenge
mu bisagara vya Karingi na Irundo bishe inka 17 bakomeretse izindi 30 barakomerekeje kandi abantu 3. Mark kunda abantu n'umunyagihugu w'Ikaringi yaraye mu ishyamba mu mvura ku bwoba bw'umutekano wiwe, maze kugaruka ivyo mu nzu yanje byose byari byibwe, imatera yo kuryama ko inkono n'ibibindi impuzu n'ibindi. Niko umuvyeyi se w'ibibondo aganya yagiriza abasirikare ba Kongo bacumbitse imwadegu na Mikenge kuba aribo bakoze ubwo busuma. Gushika kuri uyu w'Imana ibikorwa byinshi byari ibigihungabanye bivuye kuri izo ntambara zikurikiwe no guhunga kw'abanyagihugu benshi. Mu kiganiro cyo kuri uyu wa gatandatu, Faride sivuga ko yishe abagwanyi 5 bo muri Twirwaneho. Iryo tangazo rivuga kandi ko 3 bakomeretse cyane muri uwo mugwi witwaje ibigwanisho wasoshotoye ingabo mu gutega umutega abasirikare bariko barakizura Ikaringi. Uwo mugwi witwaje ibigwanisho warahakanye ayo makuru, ukavuga ko ahubwo watumye ingabo za Kongo zitakaza ibitari bike. Umukuru wa Twirwaneho yatangaje ibiharuro nyavyo ati: kuri uyu wa gatandatu twashikirije mbere umusirikare wa FARDC w'ipiti rya majoro twari twafashe miri, abasirikare benshi barapfuye, abasivile baraguye mu mpororero. Nkuko ababibonye babivuga, abagize imigwi y'abasirikare bo muri ako karere bashigikiwe n'ubutegetsi bwa Kongo bafatanije n'abasirikare ba Kongo barateye abungere bo mu muryango w'abanyamurenge. Benshi muri bo harimo n'abakiri bato baramajwe bategekwa kwambura amashati n'amakoti bagendagenda igikirizi kiri gusa, baboshe amaboko aboheye inyuma. Abashinga intaye bavuga bati abo basirikare ba Mayimayi n'abasirikare ba FARDC baraboreje igufa abungere bariko bajana iyo mikuku imikarati, barabanyaze ibintu byabo imbere yuko babakura impunzu imbere y'abanyagihugu bo ngaho babajana mu gashoke igisirikare Mikenge. Abagabo bashika 5 baracari mwibohera Mikenge nkuko bivugwa n'ishiramwe ryigenga ryo muri ako karere ribabazwa nuko hasubiriye kwibonekeza umutekano muke. Ibintu biguma bikomera cyane muri ako karere aho intambara zabaye kandi hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'umuhari witwaje ibigwanisho uturuka mu Burundi Red Tabara mu ntango z'iyingwi. Ku makuru menshi n'ibiganiro bijye bitandukanye nkurarikira kugenda ukurikira kuri ishone ya YouTube, icyo ngusaba ni ukubana nanjye ufyonda subscribe kugira ngo byose bige bigenda bikugeraho uko byakabaye. Ndagushimiye cyane wafyonze subscribe, nawe utarayifyonda igihe nishi kugira ngo ifyonde tuje dukomeza kugenda turabana. Ndagushimiye cyane.